sheekadu markii meel fiican umada si ayaa waxaa soo jeediyay Raiisul Wasaaraha arka kakud laa ilaaha illallah.
dadkii qaar waa dhintay aryaaki ma nool yaa masawaad inta horta masawaad macrili macrili meel fiican ugu yaa umaleya waa lagu kala tagay meesha hoogaa ka dhacay.